Waiter, kuja uniondolee. Waiter, niondolee.
Ebu go away kabisa. Look, angalia venye uko mchafu. Wacha ku. Waiter, kuja uniondolee umse. Angalia, look at you, so dirty, so unneat.